Yama arefoni na akwa ababa eneda so TV so The Living Truth jime die so na mwenye gusu wa mwishu. Sede da ya kano The Living Truth eye nukwa sema etiase ya watro semua ye baha ye bani yebe bubu sa anukwe semu ni yebe suya e hon adie. Ene ya sempa ye babi bubu hon ni ya babi suya hon adie no. Ene the human nature. Yekase the human nature. Once I say a woman say, the human nature, eye, nipa, e bobre, in the answer, no, me, dear, come and hoa, and eh, all barbe, why, I may be sooner, and hoa, adieno, and cobe, be a train, now betty, the human nature, aye, nipa, e bobreno, I say. And eh, me, or me, so for penny, ewa ha, all barbe, why, near barbe, sooner, the human nature. Ehun adi nti ansa na ebe ma osofo pani akwaaba na wayi wadan ne hu adi akyere osofo ye mu akwaaba ba enida so TV so
ya ena
na pa chere bese so be down hu adi akyere ahwefo ani etifo ni na
yo e promise eta noche ye azi osofo e wo Mountain View Ghana Conference Etimatim District
ye da osofo asepaye osofo set anoche Eye SDA Sofo Ewo Mountain View Ghana Conference Etimetim District Senior Okaye no Ene ene ebeto aye dwumadie no so ne be ma osofo abompae amaye ne de ahye dwumadie no ase
ye mompae eja o osro e da wase se wa maye kwan se yemfa afidie yi so ma uma ente woni esra o se ye sha sie fa hon kronkron be hye ye ma na Your discussion, and yet the ever year in Shira, and my near cheerful in a radius dim. Amen.
Amen. Nipa a bobbery, or so for near Cavivia for Nipa bobbery, and they say Lenny and only a barbe bobo, a cussing Nipa bobbery crana, and they say, O Nipa on a wine and a bobbery, and they say.
Yo, me that's it. Ye share when young couple are somewhere yet your crumcrumwa. Genesis, the book of the beginnings. E kachre yen, e wo ti. Ba kunji che mwa du nun si anye du nun son. Se wo nyanko pon kan se. Mwoma ye nyo. O nipa wo. Yen suba yen so se. Yen se so. Genesis 2:7 no. O nyanko pon chre. Processor of a so e bo nipa. Enti Genesis tim ye nun che mwun son no kachre yen se. Na Awurade Nyankopɔn de fɛm dɔteɛ nwono onipa na ohu nkwa home egu ne hwenem na onipa bɛyɛ ɔkra tiasefoɔ ɛndi wohwɛ a Onyankopɔn ɛna ɔbɔ onipa onipa yɛ nyame abɔdeɛ na onyame de dɔteɛ ɛna ɛnwono no ɛna ɔde ne home ɛyɛ nkwa home egu ne mu ɛna ɔbɛyɛ ɔkra tiasefoɔ nti wohwɛ mu a ɛyɛ nneɛma mmienu ɛna Awurade Nyankopɔn de yɛ onipa fɛm dɔteɛ ɛne Onyankopɔn home nti ɛka bɔ mu a ɛna yɛnya onipa
ɛne na yɛnipa kora yɛbɔberɛ ne sɛ
yɛbɔberɛ ne sɛ yɛyɛ nyame nsa no adwuma a yɛdɔteɛ ɛne nyame home a aka bɔ mu
Aye nipa.
Te se, mi ma onye so wa te se, electricity, light. Se ofa lighter, hae no. Anzana ube nya no, eye electricity, a, e jana mu, ene bob, ena ye de kabu mu na mau light. Ndi un se, bebi a ya wo ya no wo ho kama, na se bob ntuamu a light no ma sana onyankopon yo nipa eye dote ene enkwa home enti se separate a te se de bob ne electric power no separate a unya light no e separate a na ni nyina as easy to exist
yo ye da se pa ye se ne osofo kan onipa bobre se Nkwa humi ni wole e dotie nkwa nipa enti mi nye nipa ema ni nye yi. Ni mi enu ne kabum ema ni nye nipa. Osofo enye, nase ni usika se unyankopon de form dotie no de nkwa humi eka onipa homa onipa beye o krate asefo no abodie nyansa pefo e ma yete asese ye nipa kra no ye firi emuwa mu ne bae sa kwan no so no sei na obesie at boa ye wo sa kwan no so ama yete mi yi adwen eso afiri ho ne ehu no se e yampa onipa na ye de nyankopon na ye de e bo onipa
yo me da se se wo hwe asase e wo so ya gidie nene and near my philosophies be brie or horn church, I would do be brie. Oh, a beer, a war, and a fapium, a genus or Zadia or canoe. 1 hour can say nipper free near marketing kitty moon and a danny danny ya be ye nippano. 1 moon a giddy say a de bo a free be a friend evolution near my danny danny kitty kitty. Na se wo sua sa evolution theories na wo bisa won se ebran ya ade bono a efiri niam anketin kiti mu baaye no de di kan baaye no ade ne bi ma bio they will tell you say millions and millions and millions of years and they take place and millions and millions of years in so ma meto unti ye den a wo be hu se unya ehun mu aye. But I offer when you go upon one summer, yet trocron croa. Trocron cro and myen, imuaya, imudaho. Trocron crono and my hunu say. The planet that we see as I see a yehunu said yet, you know, are marked by chance. Imu intelligent God, nyaminyan san phobi, and or tenace, she share new year as I said yet, and the Bible no a young go upon summer and no na mimi gidino. I can't tell me say. Nyame to no boase even enakura nyame ne boye or the day di kan there toso mienu there toso miensa da bia wade a oyoye na de bia onyame yoye bia nzuzu no okan ade ko de de ba ba ye na wohwe mu nzuzu a sa na ne nyame yoye no enye ma no eye ndi meme de omo ejidi se omo firi emo abi mu na ba ye no me de mjidi se me firi intelligent God bi Minsem and a buyer, yes, and he and no, I'm a person. I have 4 near tearful in a edgy tomb, say, Unyabua, Unfrabuabim. Now, Ufri, Unyankupon yansafobi, Mensano, a juma, and you.
Ye, Unyankupon yansafobi, and sano, a juma, ampa. Near Kaya, I refrain and I say, and it does so TV so, and a monikusua, Mori. No more subscribe, a seven year jimedian, ye dibia, ne de betoa. Musu mu bitini anya mu chefa osofo sene na wo kan wo nyankopon bo onipa no na butai ye ben pa na na etai echiri butai ye ben na etai echiri ma nyankopon
onyam onipa yo me da se onyankopon bo onipa se wi ase anyame abo no omra mehweso onipa mra mehweso ndi nyame bo onipa se nka omra metna se in Tina Bible say, Ohu nkwa humi gu nipa hini, nipa be ye, o krati ase fo, anka, en se se ye wu se di ene ye wui. Nenzu so, o nyanko pombra, o de me nipa no, nipa entu mi eni. So Genesis 2:17, ka se radi nyanko pombdi, o nipa kudia, edin tro muna, o shene se, tro mu henu eni na edibi, na duya wui ye e freno papa ni boni huni mdi edu edie, nida obi di wu na obi wu. Enti, ya wofu edi kan ya our first parents omo ntimi enni nyankopon asem so and according to the Bible and no ne de tebia ne ya ba mu a owuo aba ba ye yen hyebrei aba yen so na Bible say boni na katua ani owuo nyankopon na duma chede ani danko enti nyame bo ye senke metena se base say de ye tebia no asesa firi okrate asifu mu aba odasani mu kaso da sani obi ani nasa e chese mfie nyame de man se nke betena se forever no it was dependent upon obedience and any pantumi anye siti amanyame nti no owu abeye ye hyebre ba nyira nka nyankopon se nyame asem kronkron no asa me ehu se yesu nti da bi ye besan ye nya anwu date bia no akum
amen se debi ebe se nya enwu bia te bia na koma ni no so fo me pese me hunu se Abraise say wo owo ti biemu anipa boni ama ye fi okrate asifo mu abeye odaseni inti ye obi mu a omuntimi enwu ana nipa bi owa onu di onwuda
me pese ye me ma reference efri nyankopon asem mu nyankopon asem se se de da ho ma onipa se obewu preko Hebrews 9:27 ɛno akyi atemu wɔ hɔ ɛdi onipa bia ofiri adam ase bia death is inevitable woyɛ dɛn a owu ɛbɛba one day nea ɔwɔ anguda tebea sɛnea nyankopɔn asɛm twerɛ kronkron ka kyerɛɛ no timoti nwoma a ɛtɔ so ɛdi kan ti nsiankyɛmu edumiɛnsa kɔsi dunsia no ɔbaako pɛ ɔno ne onyankopɔn ɔno nko ara na ɛwɔ anguda tebea ye bre isu die ye nyina boni nti ene mwa ni nyeme nyame yom edisha yense nyina uwu eda homa ntina proye e wasa asisu no nse dua kra e pro a ekyere se ewu no no
ewu
emwa wu nyeme nyame yo ye nyina etimi wu onyankopon ko a ene wo engu date bia enam boni a nipa ye ye nti
boni ayeye nti ene ni yankopon ntema yede ntema waripa ye ama owuo ene yeyede ene tie ene na sofo ebreben ni ebetimi ahwehwe dan kwa ebreben ene nipa ebetimi anya dan kwa ebehwehwe dan kwa echi kwan
ebra nyankopon ayeye adoma ye won kwa mene oti ha se de ye kase ene ɛna yɛbɛtumi ahwehwɛ dankwa kyerɛ kwan dankwa no onyankopɔn de ahyɛ ne ba awurade yesu kristo mu nyankopɔn ɔba mu nti berɛ bi wɔ abakɔsɛm mu no twerɛkronkron da na di ma yɛhu na abakɔsɛm so ɛto so sɛ awurade yesu kristo ba asase yi so wabɛwu wasɔre nti ɔkɔ agya ne nsa nifa so saa asɛm wei ni deɛ yɛfrɛ no asɛmpa gospel saa asɛmpa wei ɛne anidaso a nipa wɔ sɛ dabi yɛbɛtumi anya nkwa atena ase bio nti na a yɛwɔ nkwan sɛ yɛde yɛn ho ma awurade yesu ne yɛka yɛbɔne yɛmmerɛ ɔyɛ ne yɛsintɔ kyerɛ onyankopɔn through the lord jesus christ a yesu a ɔyɛ ɔhoteni no ne tenene a ɔnyaeɛ no ɔde hyɛ yɛn na ɛnam saa nti da a ɔbɛba ne ma yɛtɔ so mmienu no yɛbɛkɔ angu date bia mu nyankopɔn asɛm ka kyerɛ yɛn korintofo nwoma edika ti dunum kyɛmu aduonum baako kɔsi aduonum nan ɔse mpofirim ntɛm so yesu ma yɛɛtɔ so mmienu mu no yɛn a yɛte ase yi yɛbɛsakyera na wɔn mu awuo nso bɛsɔre de nipadua a wɔn bɛsɔre sɛ nipa a wɔn mu da mporɔ da nti yɛ corruptible nature yi a yɛ nipadua wɔ yi a kuro timi tɔ mu timi porɔ yi ɛbɛputu ɛbɛnya nipadua a ɛnwuo ɛbɛba bra yesu beba se yesu maya yenye ti asase su nyina yeye liable to death enu ntina o ti asase su ese oya hwiye but obun someday nkyerekyere bebre ni gidie bebre ahyehye ni patri mu o hwe akamfo gidie mu kura ye o gidie se panimfo omuwu ye no omo oho ndie yi apaye a yese nananom mra meboye nananom ni babia om di bibia bebre ye
okay
eye gidie bi a bonsam na di ahye ni patrim fi so bonsam ka kire ni pa se da e be boni nye wo ni e be wo enti e da so wo ni patrim se nsamamfo wo ho o mtimi be boaye ni ade ade mtimi be so binum kra da ye se gold hye e ya be na se kokotu wo so sa da ye ni bia e ye bonsam e ye honhom moni e ye honhom moni e wasa season na so sa da ye ye wu a ya koda se di nyame asem ka no da ye be sori ye ɛne da yesu bɛba yesu ne bɛnyane yɛ na ɔnyane yɛn a ɛna ɔbɛma yɛn angu da tebea nti sɛ wopɛsɛ ɔnya saa tebea no bia ɛna a wote aseɛ fa homa awurade yesu kristo
ɛno ne ɔsɔfoɔ asɛm a ɔdi twa a ɛtoɔ ɛmae yɛda ɔsɔfoɔ ase paa yie sɛ yɛtoo yɛn nsa frɛ no no ɔbɛkaa yɛn ho na ɔba ne yɛbɛsua a adesua a ɛte sɛi me a medi dwumadie ne medi a ne ya wusua ansa na yɛdi dwumadie bɛbɛ awie bɛma ɔsɔfoɔ abɔ mpaeɛ ne sure jumedi, eso, also for.
Ya mumpae. Also, sure yanko pom, yadawa say. So boy, a senka yen tenacia yungu. Then so bonin ti uwu abaye yen shebre. In shiranka o se, unam Christo so. Ama yeni da so se, debi beba, ybinya ngu da tebia. Yampaye ni se, yadaso tiasi. Na yesu ya nieme ti se ye, boye miye nye unkwa jienji se yen untum. Na eda odbanu ve yini huwe dieno. Yanyankwa meyankra. Shira yeni yetie fu yina, radi yesu di yungu. Amen.
Amen.